what he did. Thank God I can do it for 2 years. I only do it where my mind. Oh my, the fucking fucking. Ka hoki atu ai te whakaaro, ki te rao nā rōpua pātea ki a nene kahu, ki a Del Vegas, wai hoki te rao nā whakaio whenua a noi pēwhaina. Ka hoki atu au ki